ngo ajya kunyora usenga niko buzima usenga n'imibereho Karumeri ati tugiye kureba imana nyamana kukababura nari babiri umwaba yigizangana aratangira ati mana yange zikutaje uterera n'abasenzi abasenga bamaze guterana arambika isengesho rya hatari Igaraguza gati bayari irabatwika barashya
Usenga niko buzima